kanaalka daawanaysay waa social media,
idinkuna inaad sii sheer garaysaan, like garaysaan, comment garaysaan ayaa loo baahan yahay.
Thank you.